Mu Burundi umutwe w'inyeshyamba Red Tabara wagabye igitero mu Gatumba.
Icyo gitero kigari abantu 200 barishwe bunyamaswa bakaba bagwiriyemo abana 12 harimo batanu batari bwashikane imyaka 5.
Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo, naho Red Tabara irahakana ko yisha abasivili.
Abatozi basize ubuzima na bajeje umutekano 9 harimo abasirikare n'umupolisi. Ibyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore ibyo twari nabyo tuzi, ibyo turabibeshuje cyane.
Patrick Nahimana ni umuvugizi wa Red Tabara. Abortodoxe bo muri Ukraine barizihiza Noheli kuri iyi tariki bwa mbere na mbere mu mateka. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Moise Katumbi avuga ko amatora y'umukuru w'igihugu akwiye guseswa vuba na vuba. Itangazo yashyize ahagaragara, Katumbi avuga ko na komisiyo y'igihugu y'amatora CENI igomba kwegura kuko nayo ifite uruhare mu mugambi wo kwiba amajwi nk'uko abyivugira ubwe. Katumbi n'umwe mu batavuga rumwe na President Felix Tshisekedi wakomeye biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu. Itangazo rye rije risanga irindi by'abandi bakandida batanu bishyize hamwe basaba ko amatora asubirwamo. Batangaza ko bazakoresha imyigaragambyo mu murwa mukuru Kinshasa kuwa gatatu. Barimo Dr. Denis Mukwege wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu 2018 na Martin Fayulu. Uyu mwuka mubi uteye impungenge amahanga, bityo ambasade z'ibihugu 13 i Kinshasa zanditse itangazo rimwe zisaba abanyapolitiki n'abayoboke babo gucubya amahane. Zirimo Ubudage, Ubufaransa na Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yabisabye ku giti cyayo kuwa gatanu. CENI iragenda itangaza buhoro buhoro amajwi y'agateganyo. Irateganya ko izashyira ahabona yose hamwe byibura ku itariki ya 31 y'uku kwezi. Muri Ukraine, abakristu ba Kiliziya Orthodox bijihije bwa mbere na mbere umunsi mukuru wa Noheli kuri iyi tariki ya 25 y'ukwa 12 imaze rero kwitandukanya burundu na Kiliziya Orthodox y'Uburusiya. Ubusanzwe Kiliziya zombi muri Ukraine no mu Burusiya zizihizaga Noheli ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere buri mwaka. Kimwe no mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi, Kiliziya Orthodox zikurikiza kalendari yitiriwe Yuli, aho Noheli ihurirana n'itariki ya 7 y'ukwa mbere. Naho abandi bakristu bo ku isi nyine nk'uko mubizi bakurikiza kalendari yitiriwe Gregori, bawizihiza rero ku itariki ya 25 y'ukwa 12. Kiliziya Orthodox ya Ukraine yitandukanyije n'iy'Uburusiya bukimara kwigarurira intara ya Crimea mu 2014. Ariko ni mu kwezi kwa 7 gushize, President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashyize umukono ku itegeko rihindura umunsi wa Noheli riwukura ku itariki ya 7 y'ukwa mbere riwushyira rero ku itariki ya 25 y'ukwa 12 mu rwego rwo kwitandukanya burundu n'umurage w'Uburusiya. Ni imwe mu ngaruka z'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni mujye no kuri wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com mukurikire aya makuru, naho kuri Facebook na YouTube ni kuri VOA radio yacu. Mu Burundi, Leta irarega bo yita abaterabwoba ko bisha abaturage 20 umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara urwanya Leta y'u Burundi uremeza ko ari wo wagabye icyo gitero cyabereye mu Gatumba. Umunyamakuru Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda aratugezaho iyi nkuru.
Mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira kwa gatandatu, ivugizo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi, mu masaha ya 4 y'ijoro ingo 9 zaratewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Umunyamabanga wa Leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wa Leta Jean-Homme Niyonzima yamenyesheje Abarundi n'amakungu ko icyo gitero cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba atakindi urota atari uguhekura Abarundi. Yagiriye ko atanga ibitigiri by'abahaguye n'abahakomerekeye.
Muri icyo gitero kigayi abantu 200 barishwe bunyamaswa bakaba bagwiriyemo aba bakurikira: abana 12 harimo batanu batari bwashikane imyaka 5, abakenyezi 3 harimo 2 bari bibungenze, abagabo 5 bakuze harimo umwe mu bapolisi bari baje gutabara abantu 9 bakomerekiye muri ubwo bwicanyi butagira izina baranyarukanye kwa muganga amagara yabo akaba atabangamiwe cyane
umuhariye detabara ugwanya leta y'u Burundi uremanga ko ari wakoze ico gitero cabereye ahivugizo Patrick Nahimana avugira uwo muhari wahisemo gufata ibigwanisho ngo ugondoze leta y'u Burundi iganera batavuga rumwe nkuko yabimenyesheje ijwi rya Amerika ngo kubona babita umuhari w'iterabwoba ngo nta gitangaza kirimwo
uko leta twita leta n'umwansi duhanganye nawo batwita amazina atandukanye aratwita twita ngabana b'igihugu aratwita twita bicanyi aratwita twita abantu b'iterabwoba ije nitwe bihagarara ko cyane uko leta y'u Burundi ya CNDD-FDD igira imvugo nyinshi
umuvugizi wa leta bara amenyesha ko ibyo leta y'u Burundi ibagiriza ko bateye abasivili ari kinyoma ati mu ntambara abasivili bashobora kuhagwa ariko ngo umwasi wabo n'abasirikare n'abapolisi b'u Burundi bayoboka leta ya CNDD-FDD amenyesha ko intambara yamaze isaha irenga itari kiragwanwa n'abasivili
twabwiye ko twafashe inkoho imwe mu bwoko bwa FM Kalashnikov twafatana na karashi zo bita akakaranseti zibiri n'amasasu yandi n'ibindi bikoresho ibyo rero turi bana tuti byari biri mu banyagihugu ibyo sibyo twebwe abo twagonye n'abari mu mutekano w'igihugu cy'u Burundi abo tuzi basize ubuzima n'abari mu mutekano 9 harimo abasirikare n'umupolisi ivyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore ivyo twa nabyo tuzi ivyo turabibeshuje cyane kuko intambara zabaye zari intambara zikomeye zarimo amasasu menshi n'amabombe byoshika kabarimo abanyagihugu baba barasinzikariye birashoboka
muri kino gihe cy'impera y'umwaka umuvugizi wa leta y'u Burundi asaba abarundi gufatana mu nda bakabungabunga umutekano umwasi bakamugwaniriza hamwe
leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibananye gutsimbataza amahoro n'umutekano ikabisaba amakomite y'umutekano kurikanura kuruta na cyane cyane muri kino gihe cy'iminsi mikuru isozera umwaka mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibikorwa by'iterabwoba atakindi biba bigamije atari gusubiza Abarundi mu marira
Patrick Nahimana amenyesha ko ibitero bigiye kubandanya gushika leta igondojwe ikemera ko baganira nabo batavuga rumwe ku bibazo bihanze u Burundi byiganjemo ikumirwa ry'abarundi batari mu mugambwe CNDD-FDD yamenyesheje ijwi rya Amerika ko abasirikare babo bahagaze neza mu birindiro byabo mu Burundi kandi ko biteguye kwereka leta ko atari umwari w'iterabwoba ahubwo ko ari abarundi bashaka ineza y'igihugu Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire urakoze hagati aho tukiri mu Burundi nyuma y'iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutangiye kuzenguruka mu makomine yose rwashoje urugendo mu ijoro ryo kwa kabiri rishyira kuwa gatatu muri iki cyumweru ni inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda
Uno munsi ni Burundi bw'amahoro, Uburundi buharanira gatazi na muntu.
Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi gihe hariko harasoze urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku kibuga citiriwe Petero Nkurunziza mu ijoro ryo kuri uwa 19 Kigarama. Muri ico kibuga kiri ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru wa Makamba igisenyi abantu bari bakubise harazima abavuye mu zindi ntara n'abanyamakamba bari bambaye imyambaro yera. Ibyo birori byaranzwe n'intambo hamwe n'indirimbo z'abaririmbyi bakomeye bo mu Burundi bikaba byagiye kurangira isaha zine z'ijoro hari haheze rero iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutanguye urugendo rwago rugira 17 mu makomine yose agize u Burundi urugendo rukaba rwatanguriye muri komine ya Muyinga itariki zine z'uku kwezi urumuri rw'amahoro nakajyo ko guhuriza abantu mu bikorwa rusange by'iterambere mbere intwara rumuri zigatanga n'imfashanyo zitandukanye muri ibyo bikorwa cyane cyane mu nyubako z'amasomero amavuriro gutera ibiti n'ibindi bikogwa umwaka urumuri rw'amahoro rwazungurutse amakomine yose agize u Burundi uko ari 118 ibirori byahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu w'agateka ka muntu uhari wa mahoro n'ugusozera isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabakorerwa abakenyezi umushikiranganji mu byajejwe harimo agateka ka muntu mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko amahoro agateka ka muntu byifashe neza mu Burundi ariko nta woshira agati mu ginyo no kubandanya ya vomera kujya ku ruyuzi nkuko byashikirijwe na Email de Sabushimike ajejwe ubushikiranganje bwo gufatana munda n'agateka ka muntu. Nari mukuru w'igihugu yamenyesheje ko mu Burundi amahoro n'agateka ka muntu bitakira gaseseshwa rumuri. Ati ubusi muri ca gihe indongozi arizo zahungabanya agateka kabo barongoye. Evariste Ndayishimiye ati na ugihugu kugene yaremwe.
Duhimba jumusi ata murundi numwe agihora uwundi murundi amuhora ubwoko amuhora intara canya amuhora n'igitsina canya amuhora ukwemera kwiwe canye amuhora ingene imana yamuremye duhiriwe duhishije igihugu cacu n'igihugu kuva kera narindi cari igihugu c'abantu banywanye abantu bubahiriza agateka kazi na muntu.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaranasabye intwararo muri gushikana ubutumwa bw'ishiramwe mpuzamakungu ONU
aho bukera muri ko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi b'ishiramwe mpuzamakungu ONU Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera. Uno munsi ni Burundi bw'amahoro, Burundi buharanira agateka kazi na muntu. Mbere nino muri iyo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefoni kugira ngo uwagira ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika.
Ku bijanye na yambona kazoza ko mu mwaka w'2040 Burundi kizoba ari igihugu cifashe, umukuru w'igihugu yasabye ku itivugo kigira giti mu runani rw'abarundi tugende tugana Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 toshirwa mu ngiro n'abantu bose amasengesho atavuyemwo kandi kushaka gutera imbere yotangurira ku bito bito.
Mutangure ibikorwa by'iterambere umwe wese abwira umubyeyi wiwe uti mpaka koko ntunga canye mpimene ntunga canye mpinka ntunga canye mu rukwavu ntunga mugabo ntituze dusange ugwaruka mu Burundi rutaratangura uwo muvuduko w'iterambere. Iterambere rihera kuri utwo duto duto nyene. Narababwiye yuko inkoko ivyari nka ababitanguye barabibonye. None ubu ndiko ndababwira nti nimuhere ku gakwavu ababitanguye ubu basigaye bafise amamiliyoni.
Abanyamakamba baganiriye n'Ijwi ry'Amerika baremeza ko mu ntara babayemwo amahoro ahari. Manirakiza Jean Claude:
yego arasasagaye kweri kuko ubirabiye nkaha ntatuvuye ku kibuga nta muntu turumva ngo barafashe cyangwa ngo bararashe. Biraboneka yuko amahoro yameze neza atangorane n'imwe.
Mugenzi we Hafashimana Aimable Ijwi ry'Amerika ryaramubajije riti mbega ubona bishoboka ku Burundi kizoba igihugu cifashe mu mwaka w'2040 na wati:
yego ku bwanje birashoboka kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu irya mbere yarahimirije ko kira muntu wese naho yoba adafise intayo kumatungura kwabo kandi abantu benshi umugambi barawitabiriye barawukora kandi ni umugambi ni mwiza niyo mpamvu n'icyo gihe bizokunda.
Ariko rero amashirahamwe atandukanye si kwabibona. Faustin Ndikumana arongoye Parsem abona ko igihe mu Burundi batazoba barashiraho ubushikiranganje butegura imigambi ya leta iryo hangiro rizogorana gushikako.
Tugasaba kandi yuko ministeri ya planification ko yosubiraho nyimba yo manima ministeri yeri yoba cyagira ikizoba. Dusabye kumugaragara yuko ministeri ya planification muri Burundi igaruka ikureho amaproje yaduka atizwe neza. Ubwo dusubiye inyuma kibuka amaproje yagumaraza ngo sharwa zero byo guteza amavoka ibyo kugira iki za najes ibintu mabiza biza bitwara amahera yo murengera mu gihugu ugacuruye ngo nibisaza.
Hoba kandi gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu leta ntizirasaba amadeni kandi hataboneka icayo madeni yamariye abarundi kandi hari byegeranyo byerekana ko amahera ava mu matagisi n'amakori yiyongereye ariko ibintu bikaguma habisubira inyuma. Leta kandi niyo bandanya ifasha amakoperative kandi umwimbo wayo utaboneka.
Ni gute hashobora kumuhava ngo hariho ngo gufasha amakoperative kumwe yafasha yatekereza ko ari karagwiza umwimbo hafi miliyari 90 ku mwaka umyaka inari karabe hafi miliyari 300 nuvuga ko yose ubwasi y'amakoperative isumbya bije yose y'ubushikiranganje bw'ubutungane. Ubushikiranganje bw'ubutungane ntiburenze miliyari 51 tugatwanga ngo ubutungane bwaturaniye ngo twabuze mubasanga usumbwa bije hafi cya kabiri umuntu kuvuga ngo mahera ngo agiye mu nyamaku tutabura na ivari wasu yabo.
Ndikumana Faustin asaba leta ko yoha uburyo bukwiye sentare ijeje gukurikirana abagi b'ibiturire abasesagura n'abanyonora amatungo ya leta kandi bagahanwa. Gabriel Rufyiri nawe ati kamwana wa mama gahere kandi urugero rw'iby'Uburundi bushora mu mahanga byongerezwe.
Ibice birenga 100% by'amasoko ya leta yose nuko biri muri budget ya leta ahabwa abantu batarenga 10 mu gihe cy'u Burundi murabona mwese ngaho baratunga bisunza leta icyo dushora mu mahanga bingana na 200% nuko kuvuga 80% ibyo turudera mu mahanga ntibironka amafaranga akwiye avuye mu cyose kugaza gushora mu mahanga
leta yokora kugira ngo ubutunzi buduge kurusha kandi ni deni igihugu gisaba rigabanuke Gabriel Rufyiri
ituga cy'ubutunzi cyo Burundi aho rigeze turi munsi ya 20% todo croissance économique et à 2% uno munsi u Burundi bufite deni rirenga amamiliyari 2400 ico ni kibazo gikomeye cyane ku iduga cy'ubutunzi
izindi nzitizi zishobora gutuma ihangiro ry'uko Burundi bwo bari gihugu cifashe mu mwaka w'2040 Gabriel Rufyiri avuga ko ari ubukene bw'igitoro bwama bwibonekeza igwirirana ry'abantu riri ku murindi munini ubukene bw'akazi kubahejeje amashuri bugeze ku rugero rwa 65% kudashobora gucukura ubutunzi kama n'ubukene bw'umuyaga nkuba mu bijyanye n'agateka ka muntu naho icegeranyo cishira hamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu IDHB mu cegeranyo cayo cyo mu kwezi guheze ryarashize ku mugaragaro ko hakira abantu bafungwa kuko badahuje ibyiyumviro n'umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bafungwa abaheze igihano cyabo ariko bakagumizwa mu mvuto
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda abakristo b'isi yose baritegura umunsi mukuru wa Noheli ejo kuwa mbere banywanyi bacu tubifurije ko uzababera mwiza kandi uzababera uw'ibyishimo maze rero dushimire cyane mu izina ry'ijwi rya Amerika mwe mwese batumirwa mwadufashije mu biganiro byacu muri uyu mwaka wose mwitanze mutizigama muduha umwanya wanyu ku buntu murakarama abanyamakuru b'ijwi rya Amerika namwe mwese mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uganda Tanzania banywanyi b'ijwi rya Amerika mu Burundi mudufasha kubona amakuru yaho mwe mwese Noheli nziza banywanyi bacu kandi ejo kuri Noheli ikiganiro muri isanga tuzagiharira kwifurizanya Noheli nziza ku banyu n'abakunzi banyu wa kabiri nabwo mugenzi wacu Diane Nini nazwe azatumira abana muri studio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ako karirimbo murumva kaganisha kuri Noheli ariko rero nyine Noheli zaba kuwa mbere murabizi kwa kabiri bukeye bwaho Diane Nini nazwe